Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima.
Na kusifu,
whether rich ama poor, juu najua utacheza kama wewe.
Na kusifu,
nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe.
Na kusifu,